home power, Ɛbɛn Nyame Komam, a horn upon into me how, Ɛbɛn Nyame Komam. O Yesu Jefu Shrafu, Wufi Nyame Komam. Fayang Ayari Chang We Ɛbɛn Nyame Komam. Biaibi Wohwa Odel Pawa Ɛbɛn Nyame Komam. Biai Ayeshayang Ajinkwa Ɛbɛn Nyame Komam. O Yesu Jefu Shrafu Wufi Nyame Komam. Fayang Ayari Chang We Ɛbɛn Nyame Komam. Biai Bi Wohwa Humfadi Wo Ɛbɛn Nyame Komam. Ani Jeni Sumjai Wohwa Ɛbɛn Nyame Komam. O Yesu